Your Excellency, the President of the Republic of Uganda. Teba kulima nganti Bugingo ya kuvamu nadda ku Muhoozi. Bwenkuga amandi sagala Muhoozi mbamu yayi. Woli yagalira okuvirako woli virako naye Muhoozi yaddako.